ngabuzi yabulika nje phela
uthi utshele ukuthi kwenzakaleni ane emsebenzini namhlanje vele nje bayibhedda omunye umfana mina nyale yena uza so wachitha utshwala utshwala bangithele emlonyeni mina ngathi utshwala ungangitheli kanti uyakhotheka.